don't grab that dish.
Bakunzi ba More Time TV ndabaramukije ndabahaye mwiriwe bivana naho muherereye kaze mu kiganiro iba ku munsi ku munsi mwama mushikirizwa na Jeve Dieudonne Simbananiye kuri kamera kabari Arner igira neza kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16 ukwezi kw'icenda umwaka w'2021 Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yagendeye amashirahamwe atatu iyororero ryo mu rukoko ishirahamwe Wood Perfect hamwe n'ishirahamwe Betadax rihingura umwuka wo guteka nk'uko bivugwa n'umushikiranganji wa mbere ubwo rugendo akaba ari ubwo gushigikira abarundi bafise impano zitandukanye mbere bazana n'ivyo abarundi tutari tumenyereye aboneraho gusaba ubushikiranganji butandukanye gushigikira bene abo bantu cane cane igihe bakiri mu ntango kugira ngo ntibagorere mu nzira tumwumvirize
Shore, Shimanigua, Rabi Vasuki, Makuera, Yavagori, Munzira, Chanchan Munango, Amoko, a short tenure, Yango, Zore Piko, Wapa, Munichachu, Mundere Muniko, let's say, Mohande, Yuku, Kano Kare, Yuho, Bafisuku, Yuka, Tuna, Pamba, Yoshora, Unaho. I am going to be able to get the gas. Ramukeza kandi kamutegeye kuko ndagaragara yuko ari intambwe gushyigikira umwami wa leta kigakikije aho ahora akora uburyo butandukanye uye mu miti yo gushobora gukinjika byagaragara yuko abantu bijukiye mu buryo bwo gukoresha gazi bikorewe hano kandi zikunze zoweza bigafasha kugira ngo ushobore gukinjikije bongere tunorohewe
kandi abategetsi kwijukira gukoresha ibihingurirwa hano iwacu I Burundi ako kamo ko gukoresha ibihingurirwa hano I Burundi kakaba gatanzwe mu gihe abarundi bamwe bamwe babona ko gukoresha ibihingurirwa hano iwacu I Burundi ari nko kwisuzuguza nayo gukoresha ivyo hanze ngo ni nko kwitera iteka nuko rero bakunzi ba More Time TV tukaba tubikehanuye naho ubutaha mwari kumwe na Dieudonne Simbananiye mu kiganiro ibiba ku munsi hamwe na igira neza Arnel kuri kamera murakoze.